garutse kwimarisha kuko nta kiniraga igikombe mugenzi nkubwira ikigeni Thank you. niba tanga gushama bazakuvuga bikaca kaca ntanuza gusunze ishinjo n'ubwenzi mu bw'ikigeni